c'amavukiro hamwe nabasigaye mu gihugu
biciye mu makuru tohojwe neza yireke ibitsata byose by'ubuzima bw'igihugu
ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI
humura Burundi
Turi kwigenekerezo rya gatatu rusama umwaka 2020 bakunzi ba RPA ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kaze mu kiganiro humura Burundi kigizwe n'ingingo nkuru nkuru Uno musi isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru. No munsi ushitse mu Burundi havugwa abamenyesha makuru bari mu mvuto, abahohoterwa n'abari mu buhungiro turaza kubicijya nino muri ano makuru. Mu bijanye n'imyamamazo ahatari hake abanywanyi w'umugambwe CNDD FDD nawo mu mugambwe CNL barabana yingwe mu ntara za Bubanza na Kirundo bakaba barahatswe no gutana mu mitwe. Mukigabane ubahuka cyo kuri no munsi tukaba tuza kugaruka kandi kubijanye niho nyangwa by'ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi ndasubiye kubaha ikaze mu kanya gato idonido inkuru imwe mukwayo Kwigenekerezo rya gatatu rusama uko mwaka utashe isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hagataho uwo munsi mpuzamakungu ukabushitse mu Burundi hari abamenyesha makuru bagihohoterwa bazira umwuga wabo twovuga abagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe bazira ko bari bagiye gutohoza amakuru ku ndwano zariko zihuza abasirikare ba leta n'imigwi y'abagwanyi akaba nabandi bahohotewe muri uno mwaka nabo nyine atakindi bazira uretse umwuga wabo Uburo rero bwa bamwe mu bahohotewe bazira umwuga wo kumenyesha makuru na Onesim dushimagiza.
Abavuga bahohotewe bazira kurangura umwuga wo kumenyesha makuru, tuvuga umenyesha makuru Jackson Bahati. Yakubaguye na polisi kuwa 88 ndamukiza uno mwaka. Gushika kubito makofe ari ku mugwa mukuru wa komine Rugombo. Aho se nta kindi yazira uretse kurangura umwuga wiwe. Tuvuga kandi umenyesha makuru Jean Marie Vyanengenda ku mana wa radio isanganiro hamwe n'umushoferi bari kumwe. Bakubaguwe n'umugwi imbonerakureza CNDD-FDD kwigenekerezo gicenda ndamukiza mu gihe bari bagiye ku mutumba Rukuba muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura gutohoza amakuru ku mabi akorerwa abanywanyi w'umugambwe CNL n'izo mbonerakure uko ari babiri barahagaritswe barakubagurwa n'izo mbonerakure nyene imodoka yabunguruza bayitobora amapine bakaba bahakuwe n'abanyagihugu bihuse kubatabara aha twabibutsa kandi bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bakoreje iminsi 195 bapfunzwe aribo Christine Kamikazi, Terence Mpozenzi, Egide Hayerimana hamwe na Agnes Ndirubusa bahagaritswe bari muri komine Musigati mu gihe bari bagiye gutohoza amakuru ku ndwano zariko zihuza abasirikare ba leta n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho Senare Nkuru y'Ububanza yabaciriye umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 6 hamwe n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi umwe bagirizwa kugerageza kwifatanya bitagikunda n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ababuranira wamenyesha makuru barunguruje urubanza muri sentari subiramo imanza ya ntahangwa bikaba bitegekanijwe ko barengutswa mu ntango z'uku kwezi kwa rusama
arakoze Onesime dushimagize tukivuga kubijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru naho uvuga ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu gihe atabwigenge bw'abanyagihugu buhari muri rusangi bishikirizwa na Innocent Muhozi arongoye ikigo kijejwe kugenzura ibimenyesha makuru mu Burundi OPEB nayo ngo muri kino gihe cy'imyamamazo n'amatora ngo nta gitangaje kirimwo ko abamenyesha makuru bokorera gitsure cy'intwari hari mu gihe bizwi ko hari abamenyesha makuru bishwe abadasiba guhohoterwa abari mu mvuto n'abandi nabo bangajwe niyo ntwaro nyene kurikira Innocent Muhozi
iyo bugine nzo gakemwa mu mpumero nayo mu gihugu naho kwizera ko gukomenyesha makuru gogo buza kumererwa neza ubundi gihugu umuntu yicwa akicwa nabo mu kingi ya polisi ya basirikare bagizwe iperereza ukabona igihugu abantu banyuruzwa bakanyuruzwa na leta ukabona igihugu abakinyezi bafatwa ku ngufu bafashe ku ngufu nabo bakingiye abapolisi abo muri iperereza abasirikare ukabona igihugu kirimo ibintu kujya kwibonera kure ntiyo kwibaza ko hari uburenganzira na bumwe cyane gubaho muri cyo gihugu cyangwa gubahinjwe muri cyo gihugu ibyo matora navyo bije gusa kwerekana uko ibindi bisanzwe bimeze iyo abantu ariko aravuga ko batagira uburenganzira ko muri radio televiziyo nasionale cyangwa batashyize ijambo nabyo bitewe bigatwenja kuko ni cyarafeseshwa rumuri iyo ugeze aho ugenda ugaturira ugatera n'abasirikare n'abapolisi ukarasa imenyesha makuru ugaturira ugacu umara imyaka irenga itanu wicaye ngaho kugira bendeho ntibashobore guhingira aho bavuga ngo uteka uburenganzira bwo kumenyesha makuru abo mu gihugu ntabwo barabyishe iyo abarundi bandi bishwe abandi bakangazwa abandi bagafungwa abandi bahohoterwa n'abamenyesha makuru ntibasigara inyuma ubu naho abarenga ijana bakaba barahunze igihugu abandi bakaba bafunzwe bari muri iwacu bane bafunzwe abandi barishwe Christophe Nyezabahizi Jean muri wacu n'abandi bakubitwa iminsi yose bafungwa bakorerwa amari uko basha abafise ubutegetsi bifuje kuya bakorera ababwira abamenyesha ko kuko bamenye umutwe n'ibindi byose byamaze yabaye iminsi yose kuko ubu igihugu gitwawe n'ubunyamaswa gitwawe n'ubuntu
ego mwe mwavuze abamenyesha makuru barenga ijana bahunze byo babyifashe gute kuri abo bamenyesha makuru bari mu buhungiro mu mahanga
ingora nk'igihura uri impunzi uri impunzi ugira ibibazo byinshi cyane ubuzima bwawe buba bwahindutse ntuba wibeshyeje kuko kwibeshaho uri mu gihugu cyawe ugira ibibazo nk'iby'impunzi ariko naho hakagira akantu barusha bashobora kuba barusha abandi ari mu Burundi gukora mu kwigenga kuba mu mutekano utibaza ko hari urara ukorara ku mugono cyangwa urara kunyuze ugereranyije n'abakorera mu Burundi twebwe kwibwigenga twabufiseho twoshimana ibyo
Yari Innocent Muhozi arongoye ikigo kijeje kugenzura ibimenyesha makuru mu Burundi OPEB akaba yaganiriye na mugenzi wacu Janvier Nini nahazwe tubandaniriza no makuru mu gisata cy'agateka kazi na muntu abantu bagera ku 2245 nibo bishwe na yabagera ku 595 baraburirwa irengero kuva mu mwaka wa 2015 ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza gitangura ivyo nibiri mu cegeranyo cyakozwe n'umuhariri giteka Anshel niko yagize awurongoye aranavuga ko abagirizwa gukora ayo mabi abari cyane cyane mu mbonera kure no mu nzego z'umutekano
ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza amabi cyateye mu buzima bw'igihugu bwose naho rigiteka muri kino cegeranyo yagarutse ku bijyanye n'uvuga n'intwaro ibijyanye n'amategeko ku bijyanye n'ugwaruka ndetse mbere ni ku bijyanye n'umugwi abafasoni abigeme n'abafasoni ivyo vyose tukagaruka ku ngaruka mbi vyagiye zibonekeza muri kiringo c'imyaka itanu Nkurunziza yihagiye aho ndetse mbere muhari igiteka washoboye kubona abantu 2245 bishwe muri abo hakaba harimwo abafasoni n'abigeme 255 hakaba rero n'abanyurujwe aho rigiteka yashoboye kuronka 595 mugabo muri abo harimwo 42 babonetse mu nyuma ni ukuvuga ko ubu hasigaye igitigiri cy'abanyurujwe 555 hakaba rero n'abagiye bahohoterwa bimwe twita torture cyangwa rigiteka ryashoboye kubona muri iyo myaka itanu abantu 1,600 abahagaritse bidaciye mu mategeko n'abantu 1,197 hakaba rero n'abashojwe ku nguvu abo ritekashe kumenya n'abantu 253 muti none ivyo bintu vyagiye bikorwa n'abandi n'abandi abazi imbere cyane cyane novuga muri izo squad ndagusanga ari rwagwaruka rw'imbonera kure abapolisi nawo mperereza abasirikare n'abari novuga mu ntwaro abusanga mbwa ari ku rugero rutoyi
Anshel niko yagize asaba leta y'u Burundi kuyikubita gashi ikubahiriza agate y'akazi na muntu naya makungu asabwa gufasha kugira demokarasi n'agate y'akazi na muntu bitsimbatare mu gihugu cy'u Burundi
mu guheraheza tugaruka dusemerera makungu dusemerera na leta ihari ikubita gashi ireka abantu bitegenze ibone ko abantu atayitera bwo atari byo rwiza kuganza ama ikubita gashi hagahengwa abantu ndetse mbere tugahamagara na ya sentare mpuzamakungu sepe yiko yorabikanyarutsa ibikorwa hama abagirizwa ayo mabi bagashengezwa bagahanwa bikurikije amategeko abarundi nabo n'abarundikazi turasaba kwigumya kuguma bafatanye mu nda
RPA mwenchuti zanje munda Nakindi nifuza kumutima Daru kwa magara yorora nirwa
Ndekiro goroko
mhm
kujya muntu kuno muramuka nje nk'abantu mutazi kitwugarije
kibona we uri kuvuga bijyanye na coronavirus
none ikindi kitwugarije ikaraze shinga makuru
cyumva uhore shakibona bijya ntibizoshika muri kino gihugu cyacu
ngo
takurahiye
umva ni wumvise umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yaramenyesheje ku cyo kiza cyamaze kugera mu gihugu cyacu
reka da ijya ni ingwara y'abazungu nta mwiraburi zofata
sigaho sigaho ibihugu bitukikije byose ibihugu turi kumwe mu karere kamwe ibihugu nka byose bya Afrika byarinjira n'icyo kiza nawe ngo nta mwiraburi cofata
none wewe usunja leta ubumenyi mbeho ho ndakubaza uwanduye habibwirwa niki
umva kirogorogo nkubwiye imenyetso nyamukuru ni umucano wa mwinshi ibicurane ubabare bw'umubiri iyo bigeze kure hazamuguhima nabi
tenda numva wigize muganga ahubwo buriya ndabona wigize kamenye
mwabagabo nabumvirije numva ntogena ntavutse ngagende kandi ariko kubwira ukuri
ukuri nyabare
ngahamya kugira imana mumfashe
turake gushira gati mu ginyo ahubwo tukwiye kucirinda kuko caramaze kutwinjirana
ngaho mbwira kucirinda gute
kirogorogo umva nkubwire nongera mbwira nabandi mu kwirinda dukwiye gukurikiza ibi bikurikira
mbwira
gukaraba kenshi n'amazi n'isabune gukorera mu nkokora canke mu gatambara keza gasukuye naho heza kugakoresha ugaheza ukaza kugata mu mwavu kwirinda kenshi gukora ku munwa mu mazuru canke mu maso kwirinda guhoberana kwirinda gusomana
heza
matwi ndacabandanya kwirinda kuramukanya dukoresheje iminwe kwirinda kugira ingendo zitakenewe hakumusanga abantu bari ko bariyerereza batagira iyo baje kwirinda kugenda kenshi ahateramira abantu aho rero uhumvirize neza nko ku maso mu mashengero mu mashuri ku bibuga by'imipira mu biteramo reka n'ibindi byotuma mukoranira hamwe mwese
Cha, naho numvise ingingo zisa n'izigoye gukurikiza ndanyuzwa kuko numvise yuko ari ku neza y'amagara yacu n'abacu
Erpeya
Muri politike ku munsi ugira gatandatu w'imyamamazo y'amatora yo muri kuno kwezi kwa Rusama agatongwasa umukandida w'umugambwe CNL yakoreye imyamamazo mu ntara ya Ngozi aho bita ku masanganzira umukandida Gaston Sindimwo w'umugambwe Yiprona akaba yari muri komine Rugombo intara ya Cibitoke Francis Rohero uwigenga akaba nawe yakoreye imyamamazo yiwe mu ntara ya Gitega mu makomine ya Giheta Mutaho na Bugendana nayo umukandida umugambwe sahwanya Fodebu Leonce ngenda ku mana iyamamarije kuruno w'Imana ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu gihe ku munsi wejo yari muri zone mubuga intara ya Ngozi atari mu ntara ya Rumonge nkuko twari twabamenyesheje tukivuga ibijanye n'amatora utunenge tari duke turibonekeza mu gikorwa cyo gutora ikarata nshasha zitora bamwe mu banywanyi b'imigambo itavuga rumwe na leta bagiye kuzitora ku biro by'itora ngo babwiwe ku ikarata zabo zamaze gutogwa ivyo ngo bikaba bimaze kwibonekeza ku biro by'itora bimwe bimwe biherereye mu ntara za Ngozi na Rumonge aho ni mu gihe igikorwa cyo gutora izo karata nshasha kizorangira kuri uyu wa mbere ni inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze
Amakuru dukura ku biro bimwe bimwe by'amatora nko mu ntara za Ngozi na Rumonge avuga ko harabaje gutora ikarata zabo bagasanga ntizakozwe ubundi mugwe batarazironswa nabagiye gutora izo karata bakabwirwa ko ikarata zabo zamaze gutogwa kandi atawe baba baratumye kuzibatorera abenshi bimaze gushikira ngo bakaba arabo mu mugambwe CNL ivyo kandi ngo biramaze kwibonekeza ku biro vyitora bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura ikindi kimaze kwibonekeza nuko harabandi usanga barakorewe ikarata zitora zibiri ivyo nkuko bamwe mu barongo y'imigambwe babivuga ngo bigashobora kuzohuvya ibitigiri by'abazotora bakabibona mu nyabuna amanyanga ashobora gukoreshwa mu gihe cy'amatora ikindi giteye amakenga ngo nuko harabaronswa izo karata kandi batari bariyandikishije igihe cy'amatora yibwirizwa shingiro ibinyuranye n'ibiri mu itegeko rigenga amatora ico gikogwa co gutora ikarata nshasha catanguye ku munsi wa kano heze kikaba kizorangira kuri uyu wa mbere
Arakoze Marie Ange irakoze akariro ka politike karabandanya kugwirirana hijya no hino mu gihugu uko umunsi w'amatora utera wegereza abanywanyi w'umugambwe CNDD FDD hamwe na w'umugambwe CNL akaba ari bo baguma basotorana kugezaho bahakwa gutana no mu mitwe byaraye bishitse muri komine Musigati y'intara ya Bubanza kumwe no muri komine Usoni y'intara ya Kirundo Idonido na Walter Kwizera
Je ne sais pas si tu
Sekirite. Ivyo mwumva ni mishamirano yarikiraba mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Masare muri komine Musigati intara ya Bubanza. Ayimbonera kure z'umugambwe CNDD FDD zari zaje kuzibira abanywanyi b'umugambwe CNL zibabuza kuja gukora imyiyamamazo muri iyo ntara. Ibintu rero bikaba bitahavuye byoroha kuko inyankamugayo z'umugambwe CNL zavuye nazo zitihanganira ako gasomborotso kimbonera kure.
Sekirite. Inyuma sekirite. Sekirite.
Wewe mureka. Reka reka ni mureka ndeje mukanzu.
Sekirite. Bite.
Garuka mutabona.
Ibisa nk'ivyo kandi byarabaye ahitwa mu rutabo muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Ayimbonera kure za CNDD FDD zagiye kudurumbanya umugambwe CNL aho wari kukorera imyiyamamazo.
Wabagiye dufiteyo mu rutabo nyene hanyuma haza dutanguye kwa hanyuma tuvuga amashyaka nyene akabaza ni gira kujya bona aho bagashinga impande y'imodoka ya sinabiza akaba barabigize abantu barampa bafata kugira ibintu byo kujya baje kudwana ndabaze kugira imodoka imbere hanyuma dutanga ahandi nyuma gato nyene barabara bizamo mu gihe abantu bakiri bwo kuri bora so amaye cyangwa mu gasagara ni ngoma baravuga baracangwa batagutse akagere giye kugwanya ngo binanga
Abanywanyi b'umugambwe CNL bavuye bakinjura kukwanka ko haduka akajagari ikitabujije ko izo mbonera kure zibakurikira iyo bagiye zibaherekezesha amabuye nk'uko uyu munywanyi wa CNL avyigana
Wajeje hajiwa ni mtu mahunga Wajeje kukita mamuye ni serikuwa kumutubwa Kitulado yari nima Kitula mahunga yari nima Yari nini kituwa la kia kitu kamira Wajeje kari mwana wakone Anonga ni mkunu mba yuta ni mbele ya kule Kwa mkunu mba nyene Wajeje kwa vika kwa kenda Kwa hivwa la kubu Kwa otuwa nyele kwa honzi Kwa mbele ya la haji Kwa hivwa la kubu ya kwa kazi Kwa mbele ya kubu ya kwa kazi
Amakuru va muri komine Busoni amenyesha kizo mbonera kure mu gukora ivyo ngo ziba zateguwe kandi zigaherekezwa na bamwe mu bajejwe intwaro abanyu b'umugambwe CNL bagasaba ko byohagarara kuko ngo umunsi bahanganywe bishobora konona ibitari bike twarondeye abajejwe gwego sesi muri ayo makomine uko ari abiri Musigati na Busoni turabakena twarondeye na Albert Hatungimana mustaneri wa komine Busoni turamukena twanarondeye kandi Kazovio François arongoye komine Musigati nawe nyene turamukena Ken.
Walter Kwizera amatora Burundi bwimirije kujamwo arashobora gutuma haduka izindi njyane mu Burundi bivugwa n'ikigo cya Afrika kiga ibijyanye no mutekano Institut d'Etudes de Sécurité mu rurimi rw'Igifaransa mu cegeranyo giheruka gusohora kubw'ico kigo ingendo yo kudadaza ku butegetsi n'umugambwe bukomoka ko ugukoresha igikenye no kuzivya bo bose batabona cyo kimwe nabo ibintu naciza bishobora ku zanira igihugu incamake kubiri muri iyo tangazo na Janvier nini nahazwe
mu cegeranyo c'ikigo ca Afrika ciga ibijanye n'umutekano casohowe kwigenekerezo rya 16 ndamukiza uno mwaka hibonekezamwo amakenga ajanye n'ibizova mu matora yimirije kuba mu Burundi ico kigo kivuga ko injyane zishobora kwaduka mu gihe hoboneka ivyemezo ko umugambwe CNL woba wibwe amajwi kandi wari watsinze ayo matora kubw'ico kigo ubutegetsi bushira inguvu mu guhohotera abakeba bo mu yindi migambwe ari mwihiganwa kumvo zuko umugambwe uri ku butegetsi uzi neza yuko abarundi bafise agashavu kava ku ngorane zijanye n'ubutunzi uburundi burimo muri kino gihe igihugu gitwagwa n'umugambwe CNDD FDD mu bihe nk'ivyo rero ikigo cha Afrika ciga ibijanye n'umutekano kikaba kivuga ko bigoye ku umugambwe uri ku butegetsi wokwemera ko habaho ukoroherezanya kotuma haba amatora meza Kubw'ico kigo ngo icashoboka nyabu na gushigwaho ngo ni iterabwoba n'ihohoterwa ry'abanywanyi b'umugambwe CNL umugambwe ariwo biboneka ko uhanganye n'umugambwe CNDD FDD ikigo cha Afrika ciga ibijanye n'umutekano kikabandanya kivuga ko bigoye kuvuga uzotsinda hagati y'imigambwe ibiri CNDD FDD na CNL ngo kubera kuko namajwi azova muri ayo matora atandukanye amajwi y'iyo migambwe uko ari ibiri ashobora kuba yegeranye cyane ariko ico kigo kikamenyesha ko hatabayeho ikindi kibihinduye umugwiseni uzotangaza ko umukandida w'umugambwe CNDD FDD yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ugire ko uhe uwo mugambwe insinzi nini no muyandi matora kuburyo umugambwe CNDD FDD uronka abashinga mateka botuma biganzira ugwego gw'inama nshinga mateka ico kigo ESS mumfunyafunyo kikibutsa ko gwasa agato nawe arongoye umugambwe CNL akongera akaba n'umukandida w'uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yama yibutsa ko atazemera ibyavuye muri ayo matora mu gihe bizoba bigaragara ko habayemo ubusuma
Janvier nini nahazwe arakenuye mu rukurikirane rw'amakuru ajanye n'imigabo n'imigambi y'abiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu uyu munsi tubashikiriza bimwe bimwe mu byashyizwe imbere n'umugambwe CNL tukaba tubishikirizwa na Josiane Muzaneza
Migambi ni migabo yashyizwe imbere n'umugambwe CNL RPA yashimye kubashikirizamo itatu wa mbere ujanye no gusubiza ubutegetsi mu minwe y'abanyagihugu bo bene igihugu bigashirwa mu ngiro aho kwamabiririmbwa kandi atabiriho
kuva mu myaka ya 80 cyo kintu kiravugwa kugira intwara abanyagihugu mugabo bakacitiranya no kunyenyagura ahantu hatwagwa uburundi bugiranije n'ibihugu bitandukanye byo muri kano karere ntibyumvikana ngo ngende gogira amaprovinsi 18 Kongo ingana Burundi inshuro 18 yimwe bafite amaprovinsi 18 gusa ugiye kuraba uburyo bukoreshwa mu makomine mu buryo bw'iterambere buba buke busumba ubukoreshwa mu mishahara mu mpapuro ugiye kuraba nk'inama mpamvu z'ajambo ya komine Nahantu bagenda gusa bakavuga mugabo hageze ishyirwa mu ngiro ayo manama ya komine aca yitwa ntumanu bajambo ntimwigira mumenya n'ibyo n'ibiri ko birakogwa migambi mukayitora hagera kwishyira mu ngiro mugakumirwa kuyikurikirana kikaba ikibazo ugaca usanga umenga na kibare kabamwe kazira abandi urumva rero twebwe ko tuyumvira nuko hoba intara nka zitanu
Nuko Rwanda yabishikirizwa n'umushinga amateka ya Gatongwasa yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu kugumugambwe CNL weekend bazihutira gukora no gusubiramo gushasha imishahara y'abakozi bafatiye ku bihe by'ubutunzi uburundi buba bugezemo
imishahara mu Burundi ni mito cyane umuntu umuhembye intica ntikize ushaka kuba umushize mu mutego wo kurya ibiturire rero ni byiza yuko ikibazo cy'imishahara cicarirwa by'ukuri kugira ngo umuntu arabye aho ibihe bigeze arabe kumushahara washobora kubumba uwo muntu aba yawuronze
umugabo ugira gatatu ujanye no guteza imbere ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi igisata gisanzwe ari inkoramutima ku buzima bw'igihugu
twese turazi neza yuko abarundi barenga 90% bari muri icyo gisata igihugu ntigishobora gutera imbere icyo gisata kidateye imbere kandi igisata ntigishobora gutera imbere tukirimisha yasuka twabonye kuva kuri ba sogokuru nibyo abantu bashaka ngo amatongo yaraze kandi umwe wese afite agatongo kiwe n'ukuri mugabo burya bitunganijwe neza birashoboka yuko ayo matongo tworonka umwimbu usumba uwo turonka
nk'uko rero umushinga amateka rwasahagatse yabimenyesha ibyo bizoshoboka ari uko abarundi bagiye hamwe bagakorera mu makoperative gutyo bikanazokoroha kubaronsa imashini zirima ku buryo umwirimizi wese azoshobora gutungwa n'ivyo yimbuye
ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BE
Nkuko twari twayabamenyesheje mu ntango za kino kiganiro ikigabane ubahuka cuno munsi gishimikiye kukungene umwuga wo kumenyesha makuru wifashe mu Burundi kuri uyu munsi wahari ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi abamenyesha makuru bakorera mu gihugu barashinga intahe ko atakwigenga ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bafise na gato ibiza bigaragaza intwaro y'umukazi y'umukazo muri antunga irangwa mu Burundi kubw'abatumire bacu Ikigabane ubahuka mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Ines Gakiza.
Ubahuka.
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 Igenekerezo rya gatatu rusama numunsi wahari ubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi haraheze imyaka 27 ubwigenge bwo kumenyesha makuru ni imwe mu nkingi ya demokrasi kuko byubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza iciyumviro Uburundi ni kimwe mu bihugu bivuga ko byisunga amabwirizwa ngendegwa ko ya demokrasi Mbega none ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwifashe gute mu kigabane ubahuka tuno wa gatatu rusama twahaye ijambo abamenyesha makuru b'Abarundi bari mu mici itandukanye abagikorera mu gihugu abakorera mu buhungiro hamwe n'abunguruje babandaniza umwuga ku yindi migabane y'isi kuri micro muri kumwe na Ines Gakiza ndabaramukije ndabaha nikaze Itariki ya gatatu rusama yagenywe kuba umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bwo kumenyesha makuru n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka 1993 uwo munsi rero nakajyo kuguhimbaza amabwirizwa agenga umwuga wo kumenyesha makuru gusuzuma uko ubwigenge bw'uwo mwuga bwifashe ku isi uguharanira ubwigenge bwawo hamwe no kwibuka abamenyeshamakuru bitavye imana bazize umwuga mu Burundi abamenyeshamakuru baricwa baranyuruzwa barahohoterwa bagafungwa hakaba n'ababijana bomowe bagahunga haraheze imyaka 5 abamenyeshamakuru bagikorera mu Burundi bagira bati naho tukihakorera nta bwigenge dufise amajwi yabo tukaba twayahinduye kumvo z'umutekano wabo
Jwe ukunda bibona nta bwigenge buhari mutigute amaradio n'ibyo mu Burundi arahari hari amaradio yavutse mu Burundi akabona amaradio muzi yuko yarasanzwe hari mugabo ayugaye bakayaturira andi bakayakunda ngaza gukora twe turi ngaha turakurikirana ibiba mu gihugu ariko hari igihe usanga bigoye no kuvuga hariho amakuru uyabonye utokuboka kuyakora ngo uyashikirize kuko impembo yabyo ari ukwicwa ari ugufungwa canke ukakorerwa iterabwoba murabizi umumenyeshamakuru mwiza n'umumenyeshamakuru akihari
intambamyi abamenyeshamakuru b'Abarundi duhura naco mu kukoza shuti ya misi yose aritambe ukubura umutekano uragenda kuri terrain bakagufunga bakagira ikintu utanga akarubiro k'abagenzi bacu mu kinyamakuru iwacu bafunzwe batira akazi kabo n'abagenzi bacu muri radio isanganiro nabo nyine nyuma buragucwe bagiye kurondera amakuru akazi kumenyesha amakuru birasaba ngo ushike kuri terra ubone nimba by'ukuri inkuru ugomba utange ariyo mugabo mu gihe ugenda umutima wawe ukurya ufise ubwoba ufati mbega barafunga mbega ndi buragucwe abamenyeshamakuru tugifise ubwoba bw'umutekano wacu ubwo bwoba nyine buratuma akazi tutagakora neza ikindi naco novuga nubwo bwigenge tutagifise kutavugira umunyagihugu vyose ivyo wabonye kutashobora kuvuga ati abenegihugu hariya bamerewe nabi naho bobutubwira ati turakora mu gihe ugifise ubwoba ugifise umuntu aguhagatse hejuru nukuri novuga ngo kubura umutekano kubura ubwigenge n'intambamyi za mbere ababenyeshamakuru duhura nazo mu kazi kacu ka misi yose
ubunye urwego rw'igihugu sense rukoranye n'ubushikiranganji bujejwe kumenyeshamakuru bashinze yuko atamenyeshamakuru n'umwe ashobora kuja gukora ako kazi uwo mwuga adafise icyo bita carte de presse ni ukuvuga ikarata iranga yuko umuntu ari umumenyeshamakuru barahamagaje abamenyeshamakuru barazana amadosiye barayatanga haraheze ikiringo kirenga umwaka ariko nomenyesha yuko ayo makarata y'abamenyeshamakuru atangiye gutangwa vuba cyane mbere nkibaza yuko bari barimire yuko hagira kino kiringo cy'amatora kugira ngo mu by'ukuri haze haje ku rubuga abamenyeshamakuru bonyine bahisemo
Ibyo bihe bibi abamenyeshamakuru b'Abarundi bari mu uyu munsi ngo byagiye biraseruka buhoro buhoro Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'abamenyeshamakuru bo mu Burundi UBJ akaba ari n'umwe mu bakorera mu buhungiro
Muri imyaka 15 iheze no vuga nti umwuga wo kumenyesha makuru
waraburabujwe uraturatuzwa abamenyesha makuru baragandagurwa abandi baratotezwa ibimenyesha makuru biraturirwa abamenyesha makuru barenga ijana baratuzwa baromoka baratabaromoka ivyo nubwa mbere bishika mu gihugu cacu mu gihugu cy'u Burundi ababikoze sinzi ko vyobashimisha ariko ivyo nibitazokwibagirwa ko kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD amabi abamenyesha makuru bakorewe n'ibimenyesha makuru bakorewe bitazofa bifuswe haba mu mitwe y'abantu haba no mu mpapuro aho vyandirwa birababaje cyane kubona koko kwagiye dusubira inyuma nk'ibirenge mu gihe twari twibaza ko mu ntwaro zitarize umugambo umwe mu ntwaro zitwa kwari intwaro rusangi umwuga wo kumenyesha makuru n'abamenyesha makuru baheza bakisanzura siko vyagenze ahubwo mbere no vuga yuko twasubira inyuma cane tugasubira nko muri zo ntwaro z'umugambo umwe z'umukazo nivyo biboneka birababaje kubona twarashitse hiyo ariko kandi biratangaje mu gihe ababa batwara bitwa ko bashira intwaro rusangi imbere ahubwo bagakora ibitandukanye n'ivyo vy'intwaro rusangi
muri imyaka 15 iheze uBurundi bumaze gutakaza ibibanza 35 umuntu afatiye ku vyegeranyo bisohogwa buri mwaka n'ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu bihugu bitandukanye Alexandre Niyungeko asigura ko bitahuritse kuko ataho byakabaye ku intwaro z'umukazo zubahiriza iyi nkingi ya demokrasi
kubona ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru batotezwa muri izi ntwaro z'umukazo n'ibintu byumvikana kuko ntivyoshoboka ko umwuga wo kumenyesha makuru wigenga n'abamenyesha makuru bagendera amategeko y'umwuga nakaranga mutima k'umwuga ko vyoshobora kubana n'intwaro zihonyanga agateka kazi na muntu zinyuruza amatungo ya leta kuko ivyo vyose nivyo abamenyesha makuru baheza bakerekana ko bitagenda neza mu gihe rero abamenyesha makuru berekana ibitagenda neza murumva neza yuko ababikora bidaheza ngo bibashimishe ni naco gituma muri izo ntwaro z'umukazo bakoresha uwo mukazo nyene kugira ngo bacinyize kandi baburabuze abamenyesha makuru n'umwuga wo kumenyesha makuru
Eric Manirakiza umenyesha makuru w'umurundi aba muri leta zunze ubumwe za Amerika nawe nyene abibona nkuko yemeza ariko ko abamenyesha makuru b'abarundi bafise ishaka ryinshi kandi banitangira umwuga wabo
ndavuga yuko imbere y'imyaka 15 ibimenyesha makuru byo mu Burundi n'abamenyesha makuru n'ukuri bari bafise ubwigenge buboneka bukomeye kuko ntaho bimigwa baraja hose bagakora inkuru naho rimwe na rimwe wasanga bigoye ariko ntivyari bikabije nkuko tubibona uyu munsi kunazi yuko ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru baraterereye cyane mu kugira intwaro ya demokarasi itere imbere mu Burundi kugira intambara irangire asubire kuba amatora uruhara cyagize matora abantu bose barabishima n'imenyesha makuru byaratwa no mu makungu ibihugu bibanye baravuga ati mbega mwe mu bigenza gute kugira mushobore gukora nkuko tubibona nkuko tubyumva ubu rero siko bikimeze kuko ibintu byarahindutse kwamenyesha makuru benshi barahunze igihugu bari hanze abasigaye mu gihugu bamwe murazi n'abakorera ibimenyesha makuru byo hanze barababujije ntibakora abakora nabo mu yandi maradiyo murumva yuko badashobora gutanga inkuru bibaza yuko ishobora kubagira ingaruka mbi guhungabanya umutekano wabo n'ubuzima bwabo ivyo rero niko bimeze kandi iyo utagishobora gutanga inkuru uko wayitohoje kandi nzi yuko ari inkuru ifitiye akamaro igihugu bwa bwigenge rero ntabwo wabuhari wa mwitegenzo ntabwo wuhari kubera iki bimeze gutyo ntamvu ihambaye ihari nuko intwaro ibishaka ko hari bitavugwa ibyo abanyagihugu batamenya ivyo navyo so Burundi bubwisangije turabibona no mu bindi bihugu bitari bike aho usanga ubutungane butigenga aho ubutwara ariwe ategeka ibintu byose yicagakiza niko bimeze nta yindi mvo yindi hari novuga yuko abamenyesha makuru b'abarundi arabamenyesha makuru bakerebutse usanga bitanga cyane hari nabahasitse ubuzima bwabo murabizi hanyuma ibimenyesha makuru biragerageza gukora naho bidafise uburyo aho mvuga nk'amafaranga atuma bashobora kuriha ibintu bitandukanye aho mukorera ibikoresho mukoresha
uracyari wa mbere
kuri uyu munsi mpuzamakungu hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru abatumire bacu basozera batera intege abamenyesha amakuru b'abarundi na cyane cyane bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze amezi arenga atandatu bapfunzwe Alexandre Niyungeko arongoye ibeji anavunira kagohe abo bose barondera guhamba umwuga wo kumenyesha amakuru ngo bikebuke bahereye ku kurenganura abo bagenzi bacu bafunzwe
akamo notera bamenyesha makuru na kamo kuruna ni gwamenyesha makuru kubatera intege na cyane cyane wo gutera intege abagenzi bacu bavundiye mu mvuto kandi bazira kubona bakoze umwuga wabo andiko mvuga abamenyesha makuru bikimenyesha makuru iwacu ndababwira nti turabatera intege muri zingorane barimo izo ngorane barimo turazi neza yuko zizohera burira ntibutira kumpeshe nkaba nagira mbonire na karyo kandi ho gusubira gutera akamo abo bantu bari ko baracinyiza abamenyesha makuru abantu batumye abamenyesha makuru bavundiye mu mvuto yuko bo kwikwita gashe bakabarikura kuko ikibanza cabo ntikiri mu gasho ikibanza cabo kiri mu miryango yabo no mu kazi kabo nibikubita gashe rero ayo ma demokrasi bamwe bari ko barashimagiza baririmba nta demokrasi ishira abamenyesha makuru mu mvuto turasavye ubutegetsi rero ko gorekura abo bamenyesha makuru kuko nibwo bubafunze nibwo bubafunze nibwo nibabarekure bidegimbye kuko nta kibi na kimwe bakoze nkaba nsubiye kandi kubona aho nakajyo ho gutera intege bamenyesha makuru aho bari hose baba bari mu gihugu baba bari mu buhungiro ndababwira nti tubandanye dukora umwuga tubandanye duhagaze duhagariye umwuga kuko ejo buzoca nagira kandi mbonireho nakaryo kuko uvanira urugohe aba biyita bamenyesha makuru canke babamenyesha makuru ariko akaba ari bo ubutegetsi canke abandi baca kugira ngo bacinyize umwuga bacinyize bagenzi babo barakumbura bikubita gashi hakiri kare kuko ivyo bariko barakora no munsi turabibona kandi ntituzovyibagira sinifuza yuko hari umumenyesha makuru mu myaka izokurikira ari we bazotanga akakorera ati uwo niwe yatumye umwuga usubira inyuma uwo niwe yatumye umwuga utotezwa nibikubita gashi rero basubire mu nzira y'umwuga canke naho bakuru uwo mutamana kuko uburenganzira bw'umuntu wese baheze bakuru uwo mutamana kuko uwo mutamana wambarwa n'uwo ushaka kandi n'uwo ukwiye
si mu Burundi rero gusa nk'uko mwavyumvise mu bihugu bitandukanye byo ku isi umwuga wo kumenyesha makuru ntiworoherezwa abamenyesha makuru bama bahohoterwa n'abifuza gukoresha ibimenyesha makuru ngo havugwe ibyo bo bipfuza Burundi mucegeranyo cishira hamwe cy'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF cuno mwaka w'ibihumbi 2020 bwahawe ikibanza cijana na 60 ku bihugu ijana na 80 mu mwaka w'ibihumbi 2005 Burundi bukaba bwari ubwijana na 25 naha rero duciye dusozera ikigabano bahuka cuno wa gatatu rusama ibihumbi 2020 ndakengurukiye abatumire bacu mbere y'ukubike banura ariko nkabananje nteye intege bagenzi bacu Christine Kamikazi Terence Mozenzi Egide Harerimana hamwe na Agnese Ngirubusa bafungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza bahagaritswe bari bagiye ku rubuga kurangura umwuga wabo ndabakengurukiye namwe mwese mwariko muradukurikira ibihe byiza ahiwanyu
Journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure.
Ubahuka,
ubahuka, ubahuka.
Ubahuka.
Arakoze Ines Gakiza kwigabane ubahuka yaduteguriye ni no ngaha nyene kino kiganiro ho muri Burundi cyo kuri wa gatatu rusama umwaka wa 2020 giceye kirangirira bagenzanje mu ruganda rwa RPA bamfashije gutororokanya no kwegeranya ano makuru ndabashimiye MS Steven yunge ko yari mu hinga bw'ivyuma nawe nyene arakenuye Eloge Divinemesha mwari kumwe kuri micro nkaba ndabasezeye ndabipfuriza umunsi w'Imana mwiza.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.